Muri ya ndwi yahariwe ukwitunganyiriza imigambi ku isi yose, hahimbajwe umusi wahariwe umugambi, nawe urashoboye kubikora mu gisagara cya Bujumbura. Ugwaruka rw'Abarundi rwitunganyiriza imigambi ruva mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi rukaba rwari rwahishikiye aho abitwaye neza bahawe n'impapuro zemeza ko bitwaye neza ivyo bita certifika. Alida habona imana ari na warongoye umugambi Nuku aratuyagira ibijyanye n'uwo mugambi aho amaze gushika ndetse naho yifuza kugera.
Nuku ni nawe urashoboye kubikora mu majambo yose hama ni imbuga nabivuze ni imbuga ngurukana bumenyi turi kuri Facebook, Twitter na Instagram hama hariho ibiganiro bica mu maradio atandukanye hariho nibiganiro bica no mu mateleviziyo rero nibiganiro vyerekana ibikogwa vy'ugwaruka ego umugambi mwisanzwe watanguye mu mwaka uheze mu 2012/2019 wavuye mu rukurikirane rw'amahuriro yahora aba rimwe rimwe ahuza ugwaruka hama kubwo ikiza cha covid hacaba umugambi uzwa nuku tuvuga yuko uhuza ugwaruka rwinshi duciye kubi ku mbuga ngurukana bumenyi tukamenyekanisha rero ngo gwaruka ibikorwa byabo uruko rwakora hagati mu gihugu mu province yose turabasanga rero ku kivi hama bakatusigurira bakatubwira inkuru zabo ingene batanguye kubw'ivyo rero twashaka dushira kuri izo mbuga ngurukana bumenyi hama tukaca turonga urundi gwaruka n'abandi bantu benshi bagira ko ico bavuze kuri izo nkuru tuba turiko turatanga ego mu bisanzwe ico nibaza kumenyekanisha umuntu uri ku kivi atarakuzi ukamushira aho miliyoni z'abantu zimubona biruta amafaranga no kugira nk'akarorero nk'uwitwa Egide umu entrepreneur w'imwaro arashobora nk'ubu uya ariko aronka abanyeshuri benshi bamusanga ahari mwaro kugira abaforme hama abaho ubumenyi kandi abo barariha barihisha 50,000 ku muntu hariho uwitwa Isahaki w'imakamba ubunyene duhejeje kuvugana ambwira yuko umu partenaire wiwe canke umuntu azo amufasha mu buryo yavuye mu gihugu Afrique du Sud yashitse bazogira ibirori byo kugurura icese ivyo bintu itariki 2012/12 uwo wese bahujwe na nuko yamubonye kuri izo nkuru tuguma dutanga hariho abitwa Elvani bagira ibizino mu ruyigi ubu yabari engagé bariko barakora mu mugambi wa Rete abo bose bashoboye kuronswa ubuzi bashoboye kuronka ivyo biraka kubera babasomye bakurikiranye inkuru zabo mu bisanzwe tufiri turi ku myaka 4 nubundi ko ari umugambi ukoregwa ku bihinga ngurukana bumenyi ni ikintu kizobandanya dufashe mu mugongo ni ambassade y'abapeyiba canke n'abandi ba partenaire bose icyo kintu kizobandanya kuko ni kihagarikiye ngaha gufasha aba entrepreneur ni umugambi twihaye twebwe mugabo kandi twizera neza yuko uwo mwaka umwe uheze n'uwo mwaka undi ubwire utangure hazoba hari abantu benshi bariko barabona igituma bo ushigikira atari twebwe gusa twatanguje umugambi mugabo bashigikire n'ubwo gwaruka turiko turapromotinga n'ubwo gwaruka turiko turateza imbere
uwo mugambi nuku usanzwe uhuza ugwaruka rwinshi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi maze ukamenyekanisha ibikorwa mu ntara zose z'igihugu wagiriye akamaro abateri bake mu nkuru zacu zo hanyuma tukazoyagisha bamwe mu bafashijwe n'umugambi nawe urashoboye kubikora